All right, guys, I am gonna sing a cover of Here Comes the Rain Again, originally from the Eurythmics. Thank you for watching, everyone. Click that subscribe button. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, tearing me apart like a new emotion. I want to talk in the open wind. I want to kiss like a lover's do. Want to dive into your ocean. Is it teeming with you? Oh, baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Da 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 da